kukho indawo endifuna ukuzigxininisa nje. Eyokuqala endifuna ukuyigxininisa yile nto yonto ba le virus ayibonakalisi symptoms kumntu wonke. Abantu bathi hayi uzawuthimla, uzawuba nomkhuhlane, uzawuba nemfucane. Ngelinye ixesha ezi symptoms azibonakali ude ube ubhubhile. Kukho intombazana ebisebenza phaa kuthi eofisini ye-South African Embassy. 10 days before abhubhe ebehleli apha ecani kwam emithingini, sikwi-meeting ethetha ngokuba i-lockdown sizayibamba kanjani na. Kuthiwa 3 days before abhubhe uye wangathi unemfixane, wangathi ke ngoku uyazibonisa ke nyhani ezi symptoms. Xa sekusithiwa ke ngoku makabalekiswe esibhedlele rather, kufumanise into yoba akukho ziambulance, kuleyithi akukho zibhed kuba kaloku kune-crisis apho. Wabhubha ke, bhubhela ezandleni zomyeni wakhe. Intombi yakhe i-locked down kwenye indawo, akhange ikwazi ukuza izomngcwaba. Umyeni wakhe ukwi-quarantine, akhange akwazi ukuba amngcwabe. Kwenziwa ntoni ke? Bafika abantu bakarhulumente bawuthatha umzimba wacremate, wakuthetha uba ngesixhosa phecelezi watshiswa. Into abayifumeneyo ngumthuthu. Umyeni usahleli naloo mthuthu phaa endlini ngoba naye ukwi-lockdown. Fortunately ndivile izolo elinye into yoba hayi ke noko uphumile kwi-quarantine ngoku, kodwa akuncedi into yokuphuma ngoba akaphumi endlini. Umntana wakhe akakezi. Omnye umfana obesebenza phaa kulaa building endisebenza kuyo naye kuze sekuzothathwa isikuta sakhe apha e-basement kuba wahamba eye nje kwi-lockdown, wabhubha ke. Namhlanje njengoba sivuka nje ndiva omnye umntu oyi-translator phaa kuthi uanti wakhe naye khangagule xesha lide ubhubhile. Ndithetha uba ke mna ke iyabhuqa le nto and ayikuniki warning into yoba uzawuhlala ixesha elide esibhedlele. And into ebuhlungu kum njengomntu omnyama yilaa nto intoyoba awunayo ne-opportunity yokuba uhambe uyothi kumntu lo ubusebenza naye, lo umthandayo, uhambe uyokungcwaba. Kuba nzima nokungcwaba abantu. Besenditshilo intoyoba ii-figures ziyehla kangangoba ngoku ndigqiba ubukela i-TV kuyatshiwo intoyoba iqale iphaa ku-30% in terms of ii-infections ne-death rate, ngoku seyilapha ku-5%, ukuthetha uba yehlile. Kodwa kuye kwafana uba kwenziwe ii-extension ezininzi apha apho. Yaqala inge-14 kuthiwa izawuphela nge-29 zikamatshi, kwathi ingekafiki i-29 zikamatshi kwathiwa hayi iyawuphela ngo-11 zika-April, wathi engekafiki u-11 ka-April kwathiwa iyawuphela nge-25 zika-April, wathi engekafiki u-25 kuthiwe ngoku ndithethayo iyawuphela nge-9 zikaMeyi. Yenziwa yinto yoba ezinye izinto of course zenziwa ngabantu, into yoba abantu bebengamameli kakhulu phaa kuqaleni. But of course norhulumente ke kukho izinto ebengenazo ebezama ukuzilungisa. Ndifuna uya kulo mcimbi into yoba ii-conditions azifani, inyani leyo. Omnye mna ndithetha kubhetele apha, ndithetha kwindlu karhulumente, kodwa abanye abantu banee-conditions ezi-different. Kodwa xa isibetha, isibetha ngokufana, senditshilo. Isenokwenzeka into yoba namhlanje uhambe uyofunela abantwana ukutya, into erayithi ke leyo, ubuye ke ubeke apha ukutya etafuleni nitye niyifemeli kube mati. Kodwa awumazi umntu odibene naye onayo le nto, awumazi umntu odibene naye eteksini, awumazi onayo. Namhlanje ukubekile ukutya etafuleni, ngomso ubhubhile, nabantwana bakho babhubhile, oomakhelwane nabo ba-affected, ba-infected. Iyithatha wonke umntu ngamnye ngamnye ngamnye. Ndithi mnama wethu urhulumente uPresident uRamaphosa uyazama ngendlela anayo yonke yokusincedisa, ngakumbi abo bahlelelekileyo. Kukho into ekuthiwa zii-Solidarity Fund, kukho ii-NGOs ezizama intoba zisincedise intoba sibeke ukutya etafuleni. Masimncedise nathi urhulumente singaphumi ezitratini siyabule sifune into engekhoyo. Ndiyanibongoza abantu baseMzantsi intoba khakhe nimamele urhulumente. Ukuba ngaba singahlangana, ukuba ngaba singaba nediscipline, ukuba ngaba sikakhe senze le nto kuthiwa masiyenze, singayinqoba le nto. Ndiyibonile apha eSpain bayayinqoba, though it has taken a little bit long, kodwa bayayinqoba. And into ephambili yidiscipline. Ndiyanibongoza ke bethuna, masihlaleni emakhaya. Ndim uThenjiwe Mthintso, eMadrid.